Ndidibene ke noceba nesikhokhelo salapha ngaphamba sizehamba. Now ndiyaniva ke nithi anifuni bathethe. Into ke esizoyenza apha sise sisikhokhelo uxolweni bela simamela nini. Into esizoyenza apha sise sisikhokhelo. Andifuni ke ukuhambe ndirhawula into endizivileyo into yoba kwenzeka ntoni apha. Okokuqala size apha into masiqale simamele because zikhona izinto ezithethekayo into yoba hayi abantu balapho baqhankqalaza kuba kuthe kwathi kwathi. Andifuni ukuzivela kubo. Emva koku ke ngoku sibonisane into yoba kwezi ngxaki ninazo ezibalele into yoba nibhenele esitratweni. Okwam bekukubulisa ndihlale phantsi ndimamele kuni into yoba kwenzeka ntoni apha, yintoni unobangela into yoba abantu babhenele esitratweni. And emva koko sivaneni into yoba sikhawulelana njani nezi ngxaki ezinobangela into yoba nibhenele esitratweni. So nantso nje into endifuna ukuyenza, ndizawuhlala phantsi ngoku ndiphulaphule. Into endizayo icela, into endizayo icela into yoba sibe nomonde simamela nini. Omnye nomnye xa ithetha simamele, nathi xa siphendula nisimamele because silapha ngeenjongo zoba size nesisombululo. Asisukanga all the way kwezi ndawo sisuka kuzo kanti sizodlala. Funeka niyazi loo nto intoyoba silapha kuba sineenjongo yoba sikhawulelane nani size nesisombululo kwezi ngxaki zikhona. So ke ndifuna ukunikezela kumphathi nkqubo ayilawule intlanganiso yakhe, ndimamele mna kunye nayisi sigqeba ndihamba naso emva koko siphendule. Enkosi.
Uyenza itoilethi uyenza ubani nantoni na, wasiriferishela kwii-heads zeza department zidila ngezo zonto. Now xa sifika kwi-head of andifundele usiyireduse nje umeya nathi
uba umadikizela bezongxotsha. So ndicela ke bahlali ngelizwe linye elithi uba umadikizela phakathi kwezithembiso ahamba nazo ngoku kuba aba bantu bangasebenziyo basiphathele bona ele council yabo i-council yake 25 ayichithe ngoba sophinde sele zingxaki sile zona indlela kanti sinabantu abangekho competent phaka ibhunga lidolophu ninamandla kanichithisa council